Orm Gajwang machiegni kendo okang' mar ariyo. Ma en twak e chenro mar mbaka oromo. Pod wadhi nyime gi twak marwa okinyi ma kawuono mana ka pile ing'e ni chenro mano mar mbaka oromo. Twak wago e studio, twak wago e kor gwenge mopogore opogore. Bende weche matimore gi sani nyaka Orm Gajwang moko kuomgi bende wajakeloni. Omiyo okinyi ma kawuono achiel kachiel wadwaro dhi e achiel kuom magawa moro buore Nairobi ka motelo e chal mar fwambo. Nasenyisi ni nitiere romo mong'ere kaka panya. Mano romo makelo mine mosebedo gi iwacho ni careers kata mana mopogore opogore mabende mawuok e gwenge mag Nyanza. Okinyi ma kawuono ne giromo e magawa moro e buore Nairobi ka mano mar chiwo chenro magintiere godo chakre higa ni nyaka higa mar 2028. Wende Modhiala e nyasi ma kamano e romo mar panya. En min od jatend piny Kenya kata mikai mokwongo e pacho ka Mama Rachel Ruto. Gisani Oloso, wawinjane na matena.
And youth in the Nyanza region. Your decision to come together and form this association is a testament to your unwavering resolve to uplift one another and pave the way for a brighter future for our women and youth. Hearing about Panya Women's commitment to sustainable impact at the grassroots level when we met in Kisumu during the International Women's Day celebrations and thereafter at my office has continued to inspire and impress me. Congratulations once again. This event confirms the critical contribution made by women in accelerating development because you set a path for others to follow in addressing social, economic, cultural, and political factors that have hampered development in our communities and respective regions. Our coming together as professional women further supports the gender equity agenda of the United Nations Sustainable Development Goals, SDGs, by enabling the full and effective participation by women and equal opportunities for leadership at all levels of decision making. Listening to the presentations today reminds me of Tom Boyer and the airlift program he organized. The first batch of 81 students touched down in New York City on 11th September 1959, and they were admitted to various universities in the United States and Canada. One of the beneficiaries of this initiative was Barack Obama Sr., the father of former US President Barack Obama, who joined the University of Hawaii. The Panya Women Initiative has the capacity to raise such powerful leaders and create programs that will impact generations for decades. Our coming together also creates a platform for synergy and common good, where we will bring together our resources, opportunities, and skills to support our sisters and brothers who may not be as privileged. We are doing this because we believe that everyone has unique abilities given by God for the good of the community and the nation. All we need sometimes is
Nyakwarom Gajwang maloso kanyo en mikai mokwongo mapacho ka mano Mama Rachel Ruto mane romo mar Panya kata Professional Association of Nyanza Women. Kabende odiochieng ma kawuono gichiwo ayanga chenro mabende gintiere godo chakre higa mar 2024 nyaka 2028 mong'ere gi dho liech kaka launch of the strategic plan 2024 up to 2028. Kopogore gi manya Nyakwarom Gajwang waduga network marwa e chenro mar mbaka oromo kiny ma kawuono antiere gi rowere auchiel. Antiere gi nyiluo adek kanyakla kod yawuot luo adek mabende waporo godo wach kaluwore kod mental illness ahinya ahinya kuom rowere. Paro nasenyisi ni yorna ote abiro bedo kasomogi ote aneno ka ng'eny chalo lo abiro bedo kasomogi e kind thuolo mabiro. Kapok nokoyo matin nitiere wach mabende nochacho wach motenre kod hera. Ang'eni weche mag hera wanyalo loso nyaka machato ng'a nikech yierruok ni wuoyo timo ma nyako timo ma mae makelo na dang ni mar paro akeni nomake gi kanya akeni wacha ko divine friend in mechak ichak nwago gi kanya
okay ko wewe weche mag hera okay era nyalo kelo nyalo kelo dang ni mar paro ke kindoro ere embalarian nikech Awachni iero nyako moro awuoyo koro awachni an wuoyi donge nitie nyako moro ahero wakunga ketre kategori no koreka wawuondre koro awachni an wuoyi donge nitie nyako moro mahero donge adhidhi ire maasere maber makopo noyie koro ing'eni bang' koseyie kaluwore gi standard ma nyako cha nigodo idhi dwaro ni trite kaluwore gi standard ma en godo mondo competition mari reduce piny nikech obvious ki trite marach to ng'achielo nyalo donjo to easily odhidhi donge koro ing'eni bang' trite ni pesa mioro ni dala onegi chul fi kata wachni erituga vieta iyudo pesa donge pesa ni idwa ni trite ma nyako ni inyathi skul itiyo kanye onge kumitie donge pesa te dhi ir nyako ni alafu bange ka ng'use chwanyuru odhi ibachako bedo gi stress oweyi mano namba achiel stress mar pesa ni idhi kono janyuol nang'o mano namba ariyo koro ineno ka magi gik mamoko ma kahera no otek koro aketra kar nyako koro otek just as sawa koro kaketra kar nyako an kaka nyako adwa ni treata maber imiya treatment moro makata ka asettle kodi an sure ni ng'ani gi ng'ani nyalo treata maber donge ka isemiya ng'iyo gi mano endo kaeto bang' idhi ikaw nyako machielo mineno ni ber moloya adhi bedo sawa ka naseng'iyo gi treatment maber no adhi dok chako from zero mani ng'eni chako go chunya chako miya paro mang'eny kromaga
tebendo kinyis kata mana osiepie ni kama kama ema tem
aluor kabisa nikech gidhi nyiera nikech sama nachako ng'eni gidhi nyiera luoro mar ni gidhi nyiera ama gidhi kawi nang'ono ama ni ng'at machielo ber moloyi bing'eni mano lit koro mano kanyal gono ng'ato dhi chama kian
bachigeni paro ok biga sama koro ne un kode no triti maber kaso wicha paro nyalo biro ka un kode toko triti maber ineno ka nyiri weteni bedo treated maber every Friday wanapelekwa KFC and then into inaenda hoteli ya kibanda because he's a student onyeo ni sikuwa maten bobu di tedo so paro nitire
amore sana ni kesho umuoyo ukaore kata umuoyi watene o understand
oroko uoche
wa oroko uoche wa ando weche era wakalonyi but gimanya wacho enuma sami isha yudo jaber moro idwa donjogo era wekata weri kata gikenyo gima ka nyathi ma nyako onego bed itimo we keto standard malo kabisa onego bed ni understand background mar ng'ato kik iket ng'ato ochal baba u e campus ka nitie gik moko ma baba u onego bed ni timo nitie matindo tindo manyalo timo winjo koro kik umiwa pressure moro mang'eny ni ineno pesa miorinino emiorona koro apog ni mara inti cham mari kendi
koro mano be kelo dang ni mar paro
kobanda pesano to er baeri gadier dhi chuna na atim
matek to inkisa kwa wange ni kaka zamna kisero kata muna ngato lakini bichake kumoro kakore chako negi mayo ero duoke hayene
okini wamiyo pressure gima short mawanyalo wacho kaka jomanyiri gidhongere niya we don't want to be bought but at least earn me don't buy me but earn me at least identify my worth ngeni an gi standards ni binyalo chopo an okadwa nge ka ami pressure ami stress ndalo mani yero ni koro idwaro nyako tine ni mi ikori ne gimora mora
tingeni mano bende nitiere thin line between earn you and ango iwacho ni
don't buy me but at least earn me yeah
koro earn en mane to buy en
mane ineno kiwacho ni buy nyalo bedo ni anytime iromo gi nyako ni awach ni idhi miye gimoro matin apana ok en compulsory jomoko chuo moko nyalo kete in quotes ni koro achule okichula nikech gimitimo na ema timoni okichula lakini at least ng'e worth na appreciate go mar ero kamano
to appreciate gango sami mbonda appreciate nikeche should be give me give donge kauna da bedo jakede ne ratich
lakini en ga gimose ngere niya e weche hera mostly en nga madichuo mondi rit gi mamari
Ki appreciate tamba nyalo appreciate
thank you
tachoda kami ni duondwe gini yo
lepo kimi wa rari ite
aya
rari watch ni ana ngoa
ana but not buy
my friend ingene na bwani yake na stand the fact ni both of us are comrades domani nge
yes
to samana biri don niera kaka comrade
Yes.
Koro in mawuoyo kodi don nyalo kaka comrade.
Nadi kaka comrade manyalo bedo gi gimoro ma adwaro.
Idwaro dog.
Koro
to be ingene lure no dwarango. Ingene bende ipenjo ni nyiri dwarango.
This is the term and you and I should know your word. I should know your word according to gimora mora kore should know your word nyaka yanazin gimichamo gimirwako and what you spend. Usi know your word nango.
What at least get to nge standards na nge niya jabera ni Devina to ironde sore Devina oero gik mabeyo
koro wapenji Devina okata meno gik mabeyo koro gik mabeyo gi donga pan anaeri lakini okanyuli donge
yes
donga tadia koro akani ito ka ujukumu teke tu kum justice koso wakonyore kumanyalo jotin
wakonyore wakonyore okujukumu
te koro ka anyor nasing miareyo Ejuma.
Pogna mi arichi no.
Koro ingeni mae ma koro dan walose nikech mano bende weche mag hero sibedo ka kelo dang'ni mar paro. Koro nyako gi wuoyi girom kanye diere mar mondo mi dang'ni mar paro kik bed kuom nyako kata mna kik bed kuom wuoyi. Aparo ni mane thor wach ma bende nigo bed no walose.
Kapoka wacho kapoka duko penjo nino. Mistake ma nyiri timo ga mang'eny gi confuse pesa gi era. Era ki era kiketo kamora chel gi pesa to kenera. Nitie yore mang'eny minyalo rito go era. Nyocha chien kancha neno kanyako moro maber owe gavana odhi ni ng'at moro mabe wira wira. You understand? Nang'o gavana nigi pesa to odhi ni
bomie
Koro Sharon, gima dhi konyo kabisa penjo mani penjo and understanding. Ki understand, agik manyalo timo.
Waromo kanye, diere ni kanye, kumwarome, donge?
Kamwarome, mana kuwa winjore. If you understand my capability, to amba winji kaminyalo chopeno. Koro nchi gikmoko mwenye kubene kuwaya, to nchi mwako mwako mwenye
Brighton paro manu mani ngodo bende.
Anena kwa chute ndoreka. Ada wacho ni, at according to me, I consider thinking you're going to be two-way traffic. Efforts are going to work from both sides. Ngamanyako kija, ukinyake tu ni, ngamadiche manyaka team gigi. But on the same, manya, anya dok nengiri ngech. Ngamine nok at least, ogolo sa, engi some efforts mo put. Katimbi nyo wacho ni, ngani oonge pesa, but at least matin mo engono, unya share. But on the same, kikiri chini anemo share mare matin mo engono.
Bas kan lo regi tuwa kumabende untire golo, wa yere ni bas, lo regi bende gi standards masamoro wuyo sekito. Kini first date isetere, achara mnani magepe mabende munge ogo, magepe mamalo maichame chips gi pizza gang ogo. Festo kinyi datere kibanda, obo ye. Don't watch any other.
But experience. Anda po goraga giji egi mose konya. Koro, angi umewacho kama ntire nyiri moku mabee. Ingene kato mena nyakiudo gonglo. Dobe. Koro, ntire moku mabee. Makini Devina wache niya. Manu mana Devina. Lakini ya uka ntire moku mabee. Domano kama.
But again, Sharon, ukuvunjo beni wankaka jomanyiri what the relationship with a lot of expectations. Inyalo bedo disappointed. Koro, makisa yudo disappointment cha, tukuru.
Dangi mar paro
dhimaki. Koro gima winjo beni wa team sama wadonja hera kacha. It has not go there with a lot of expectations.
Nige chuto wangi ni kaka nyithindo manyiri. Thoth nyithindo manyiri. Hanyalo bedo ni samora nige dangi mar paro maro siep. Abro bedo kanyiso Winfred. Nyalo bedo ka Leo hukbijiso kata mna Brighton kata mna Justice. One Gregor doma nakende kanyo. Kinyo.
So we should not go with a lot of expectations and then wabed joma uwoyo.
Chuo bendo bede
joma loso. Kato okolos onyalo, samoro konyalo loso kujaira reno, but bende kusip ni moro mi loso kono. Kata manaja anyuol. At moro ma, guong ni manyalo konyigi paro. Koro wabed kawa loso, wasum paro, and then expectations zetu.
Bewaket queen.
Mm. Yeah. Hero kama
Brighton.
Okay, Sharon. Ada acho ni matukora ada address ni dendi. Kisi accept marbed in relationship gi comrade to you have to understanding an end comrade. Standards mo komida kelo mangeny go. Jogi mo mio comrades dere okoka. Comrade ya kene saying ato comrade. Koro standard mkeni ato duwa no terike FC kia udhi kuiva weekend. Understanding an a comrade. Little efforts mo put no.
Can
give better
to treat
it. But that comes, that comes, un gi just as the same class. Just as King Teru Winfred.
Thank
you.
Ginikawe, Hiteri, Kibana. So that's
not just us. Cannot be just us.
That is why I was saying, what the expectations. Kiki expect me, just as the team on the day, Vina is the same thing, ma, in the team.
Yeah, that's why I know, Junia. In as much as ni ngatu samonya bedo ni onge pesa, but the little efforts mo put go, uningi appreciate.
Tebende nyiri bende wa appreciate. Nikechika wana e Devina, samoro ni nikata managi rawera moro, ma bende samori deti osho ni moko romo. Idine moro tu samora ne mbala ranya chelde. Ngono ne nikini, kini kibu toge ngane. Wasane no ka roweri matuti nigo mbala ranya.
Yeah. Mm-hmm.
Yeah.
Dichuo samoro kata mnanyako negu siepne kata mna vice versa doma gigi kimosa nino katimore mane mbalariany manaka ronen mana weche mag dang ni mag paroge eria ne giamba negra to watho ngane kik bedi gi ngane ngat machelo kik bedi ngane akane leo nin gimane
anado wacho ni to avoid stress mang'eny adwaro advice kum rates joma pod oherore mbalariany ka ngat ngato date class jogari rome parking jo kibanda kibanda jo kami chama gwen kurom kami chama gwen mondo kikiny bi gin rome kibanda to ngato dwa nitere magawa moro mali
kila ngato bede parking ne
bede parking
aparo ni mano paro mali pata kwa nyero ka mano pano in paro mali ujasa mano paro mali nikech mago mar mondo mi wakid kod medruk mag neke sikul nikech samoro Devida kuom ranyisi yoni yero kata mana ngato to kutem duachi to ji bende opogore kaka ng'ane hero ng'ane opogore kaka ohero ng'ane ing'eni gik chuny bende weche gi tek kiny ikia mana kaka ng'ato nigi anger management issues otimi nade nyalo paro nyadendi moro manoneg mana gi le yo Eldoret kocha mana ne weche mag hera akeni Devine ngimane
oh nadwacho ni mondo wang'ad story ni short rawere watima tek manyamanya pesa ni kingeni ngi nyadendi lakini angima stand mapoda bet godo niya nyadendi nyaka to waket class gi standard okunithi beta beta kanyo ni koro inaina kanyo apana nyaka to wabedi gi standards one wawegi
speaking of wati matek kanyalu wacho ni let's work smart inyalu diyo matek to
yeah sure
kawuko sawa iti ya tia ni pesa nani te amyo Devina kini ka Devina wei because samoro Devina is just after your money and then onyisu sibire nini umi and justice ni kumbadhi ya kodeo ngadu wala manafe so justice will be working so hard to take care of you and then tomorrow diku mwamachilu so in as much as we should work hard we work smart tiki pesa niye yomakare
tomole umadu apa ni loso bini nyakwa loso ponono ni nge chidhi na doko chini nakethe lande gala muoro kore kawa uja wacho nana nge chidhi na demakamba kintire gi usipu ni mabini nyalo confide with donga bear Breton
okay gimada wacho ni nte narrative moro mnyako waketh kabisa narrative moro ni ngamonge pesa kudisave bido ginyako mani ngene promote na ntega gimamu wacho ni a society that believes that a man without money cannot afford a lady as no right to tell a man to stick to one woman when he gets that money. Kori ngini gima kamano, nyalo promote timbe moko marichori. Kori anya advice jinia, in as much as nisa moroto jilorega yoru yuto kata kimfuko, to editing kan nyaki understand ni ngamu ingo ni financially, and step maro monadi, mondo kiki put a lot of pressure on him financially.
Koronka pedo matin, kawacho maber ni o advice nyiri, mundo nyiro timatek to nyiro timaria apa ni ma bro konyo mondo wa solve issue mar femicide moro matimore eno kanyako ene podotin togombu meo oyudo ja benz moro okwae namba odwa ni otim ne ja benz cha gimoro mondo ja benz omie pesa bange to gichwanyore tangi unjo ne kia oneg ngato ya bnb ne koro ti wati matek kumbu bedi gi gimore liwetu what do you ki yudo ngat mori dwa kindori go Uburu penyini, what do you bring to the table? Bear ok cham juwa. Bear ok cham.
Tebende nini kata mana, inini magibito tebe ndike logi gombo. Samora ngi moroma, tupodane noni it's not enough. What is enough? Winfred.
Koro kama ede wachno, inini herani, okone gobedini, wakawe ni pesa kende heraka imanya lukilu dang ni marparwok. Koro inini heraka onegibed gi limits magibe. Ngesh inya hero ngato angi like my experience lakini gi osiep na moro osiep na moro koro osiep na ni odhi ohero nyako ni ahinya mo odhi odar course manotimo mano ka wantie 1.1 koro kanwa join freshers Koro ingene odari kos mano timo, odhiye kos maro nyakoni, nikesho dono bed close kode. Yani ile, mo oere inyama koro ingene omie pachete, onge limit.
Odono nini nyako netima uwuyo ginga.
Koro bang kose, kose dar nyaka kos mano timo, odhiye kos mane onge kata mane, like, ne onge kata mane pache before. Githi giwere ginyakoni bang gimoro due chariyo. Ene kosni onge gimoe lewe kosni poko wacho dalani nose dare koso dia machielo nyako bowe mago stress tele wabedo ki limits
manu ko ringe ni obsession and obsession is also part of dangi marpa ntire hera and then ntire obsession kuro
but don ko den part of hera ko ribedo ki limits magi
nikech ji hero remo pogore
samoro ka ke hero zombie ainya kabisa pia
to bede jomo ko sewe kare mna somo nikech dangi mag paro mag hera nikech oneno ni ng'ane pod ni mbalareny ni ane wawera godo to dangni mag paro bende samoro chuo un bende samoro mio mine kata mna nyiri iye ma ohiu kawa nae ini di mbele gisombi to nyako kudhi mbele gisombi mago bende kelo dangni mar paro kwa kumanya kwa runga juwa ngasuma ni muku kumu ote mabende sibido kadonjo kwa duogo to waburo bido kwa ngiyo how can you tell ka friend nigi mental illness can you really tell bende nalo fwenyo ni osip ni nigi mental illness enigi dangni mar paro to kinya lo fwenyo hise konyo nade hapa nego bende koro okang machielo wang'e ni kaka onyalo konyo rowere man oko kacha ponono ni in gusipni ming'e ni mato ranyisi mar dangni mar paro isekonye nade to inyalo yange gi nade donge waka ne ote moko nyako rumge juang mabende sibedo kioro kinyalo mnake na ote matin mar mondo miaso mag mosgo tabro mana tango nukwa setieko nikech mosto kwa nasome yamo ka okenyu makawuono donge asoma ni moko kuom ote nyako rumge juang achiel kachiel kinyalo ketna e wang jowi ntiere goroba Mukula, iwacho ni mbaka makare kendo maketo ojende eratila marangima. Ote machiela wili maki iwacho ni Kenya sae bende can make us suffer depression. Nikech, spiritual guidance can be of help in decision making and accepting situations. Sadira makende. Kenya sae ni topokunwa lose bende. Vera, iwacho ni yudo puonj makare ka intiere e gwenge mago mag Bomet. Ote machielo, Owira Valentine, iwacho ni inja North Kanyamkago and a student at Pwani University. Avieta ber, we are the problem. Why would a student risk his or a 200 bob in the name of wanting more? Intere wacho miareya. Jogi tiyo kara mnagia loka. Owira Valentine, aneno use ni iwacho ni youths must learn to work hard as we wait for our turn. I come in peace. Iwacho ni nibiro gi kwe. Pero kama na inya. Wamake gikanyo kwa saka wote machiela. Para ni wamake gikanyo wote mamoko. Aburo bedo kasomo. Ano kwa dongi matine dakika prario kuda beach. Mara mundo miwa tiktwa kumakama. Tokoro wasangi wachiedhe nade musebedo dangni magparo hikelo yango. Koro solution enango. Wange na solution number one. Bendi nyalo yango. Ngat man gi dangni mar paro aparo ni wakao yo matin director mara nyisa ni wayiwe matin wabud dondwa gi pi waduogi twak bimbor
Nikaingia kwa mkahawa,
yes.
Mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma.
Yes.
So sikuona bado ina run.
Mm-hmm.
Bile nilienda tu kukaa chini na nikaona nikarudi kwa simu,
yes.
Nikapata bado ina run.
Mm-hmm.
Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Bile niliona hivyo hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna iko ngumu sana. Sikukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects. So ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Kichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri utaielewa lakini with the time the more unacheza the more unapata experience na unajua jinsi ya kucheza
avietiashabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya shinda up to 50,000 times your stake yani ukiweka stake 100 bob ndege ipeperuke unashinda 5 million within seconds na ndege pia ikifly away shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku usikubali kulose changafikia avieta on shabiki.com Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587.
*#3# to get this song.
Wuodh fwenyo chuny kitwa.
Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chak yie chwo.
Yie ni chako mine nikech mine ma pito.
Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny.
Ike jaduong' mane okuongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong', kidi jaduong' ni kit mikai.
Kendo rom kod jorit kitwa.
Mondo ne en dero mar jaduong' ma dhaka mora mora ok teye.
Piny mamako dhogi.
Samaru biro to maru otho e dala. Iye chone chiel. Omake amaka kama. Anyawana. Adhi adhiya kinywana limi.
Riuri kod Rabala Kwasi Owad Girajabu.
Kinen kurgo jonam girech. En duoko rech mani sengiyo.
A111. Ngeso kangeso. Sa chiel girekika prangwen gabicho tieno. Manera Mugi TV. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratil.
Raila has a space to say what he gima Jacob Duawacho.
The opposition, not the Nyake Supreme Court. Ewa wa tieki.
Only it, Nyakwa Ramogi.
Bitch, be a photo of Wacho.
Jumapil ka Jumapil.
Ana chungo mama kratil ka del warpin.
Ka adone wa discuss kaka Kenya de.
Winji tuak, magoratil pin.
One was a gore in opposition. One was a gore in opposition 50 years.
My okiparka. Kele wich bar moro.
UDA onge kama pose donje. Ado ni penje bati.
Koso donje kona mane.
Sa chel ginuso tieno.
Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok.
Kai kelo ni kor George Bati. Kick bye.
Nakoram gojang machiegni kendo kang machielo maino kang mugik mabende wadhi nyime gi chendo mar mbaka oromo kabende chendo makama biro bedo karumo sa beach maronyango wadonge dakika 20 mondo watiek twak makama bende apar ni twak maru kiny makawuono podo yudo puonjruok makoni kod kocha aneno ka jopiny bende more gi twak makama paro mopogore opogore mabende gichiwo bende wapar ni nyithindo bedo loro skul manyiso ni jopuonjre mopogore opogore bende ang'e ni nyalo bedo ni neno TV okinyi makawuono nikech dang'ni mar par e kind rowere chakre kramna gi skunde magwa mago mag primar nyaka sekondar nyaka mbalariany kata mna bang' mbalarianya bende dang'ni mar par makama pod dhi nyime kata ne jonyuolwa dang'ni mar paro ni nyalo mako ng'ata ng'ata depression nyalo mako ng'ata ng'ata mental illness nyalo mako ng'ata ng'ata kata bende nyathi matin waseno thoth nyithindo mabende samoro idoka nyathini nyathi ja school primary owuok waselando gi nyaka moko dere we note kanyo samoro kondiko kata mna gimora mora koro ere kaka wanyalo kedo kodgi omiyo kinyi makawuono hapenju ni wanyalo fwenyo nade ni ng'ato nigi dang'ni mar paro akina chakodi Devina be nyalo fwenyo kosiepni nigi dang'ni mar paro kata mna ng'ata ng'ata be nyalo fwenyo ka nigi dang'ni mar paro ranyisi mora mora
Ranyisi ma inyalo neno godo ka ng'ato nigi dang'ni mar paro en achiel kaka ka ng'ato chako odheiro like awachi gi dhongere ni o lose weight ineno ka ng'ato nyocha ochwe lakini sani dende chako dok piny tinyalo penje ni to ang'o machando pachi ingeni ng'ato ko ongega ni ka dende reduce to tende ni gidang ni mar paro
moko dong ben mana sim impossible samoro dwa mana ni mondo pek mar dok
piny ya lakini kise reduce dende to most question maji biro penji en ni ang'o mathago pachi dibeni in gi gimore pachi kendo mara riyo madawachi eni kineno ka ng'ato chako chiembe chako bedo matin ng'ato lose appetite ng'ato samoro concentration chako bedo piny kabisa iwoyo kode lakini neno ka gima ok en kodi kanyo inyalo woyo mitieki kasto koka obuok tena ni concentration ne ochako dok piny mago e achiel kuom gik ma wanyalo fwenyo ka ng'ato nigi dang'ni mar paro
pero kama na ahinya lakini Brighton inyalo fwenyo ka po nono ni ng'ato nigi dang'ni mar paro ahinya ahinya usiepe nikech ing'eni usiepe wema samoro iwang'e kido kata mana kaka timbe gi bende chala bende inyalo fwenyo
yes ero kama na Sharon achiel kuom weche ma nyalo mifanyi kato ni gi tuo mar paro kata dangni mar paro and isolation ngatu mo samo neno siepu neno ngatu mo outgoing ujabedo ka kanyakla tuneno maka all of a sudden loko kite neno mako wero beti kende kamoro katisi moko kunene nganiyo ni siche moko en ma olore kata yode en kamoro kuyo paro rea para kata on the same note nyawe about anger issues ngati samone mangatu mwa mora mora giji then all of a sudden en ngat maki wogo to chunye raj kataka kodwoki nema kain ngat muma yani moods geolo kralo kadichi
obaya baya wa chokoda wa chigiji
come god some of the things if we in most of the nini youth ngena roga pias geroga mbese roga butakanya kla kodi ngeni sete moko enya yodo kataka what about interesting topics to be ngano keni interested someone yene no ongegi mone no kafani samogi no chande maen en parmen gone emo paro sete go katagi machande no koro mago some of the issues ma inyalo not come ngato
yero kama na inyalo in be day hawinyo na pachika ponono ni nyalo wacho kata mnenyalo neno ka ngato nigi dangni mar paro.
Yeah, dangni mag paro nigi science mang'eny kabisa. Samoro ka pachi osa dangni mang'eny to wii nyalo bari. Kineno ng'ama wiye baro, samoro change in mood, ilungo ni bipolar, samoro matin omor, samoro matin lack of concentration sami iwuoyo kode tong'e ng'ang'ena. Kendo lokruok mar paro no nyalo kata affect our sleeping habits. Nyodo kinindo ma in sa ariyo okinyi kama koka lake moro biro ni ma you oversleep. Samoro bidonje kitanda to nindo onge. Alafu kinya bidugu sip ni moro ma en timbege becha to all of a sudden odonje drug abuse magi kmanya miyo ngato donje weche moko mag madho nyasore gi kong'ogi. Koro kineno ko sip ni timo gik manoko tim chon to nyaki penjo ni bwana ta karang'o madhi mbele.
Aparo ni mano penjo maliwa ahinya. Kineno ko sip ni timo gima noko tim chon nyaki penjrie. Winfred in bende kikwiya will kodi bende.
Kama edemano, kura nanya wachini, gima kama ano kendo wachini isolation mane Brighton wachono, gimoro ni lose interest, hobbies mage. Kori ngeni nite gikmoko, wachini hobbies gini gikmoko mangacho erotimo sama yun gituolo cha. Inano ka siche gokoro, okoero gi, wachini kataka ene gimoro kaka anatugo handball, yudo ni time no chopo. Handball chakoro okadhi iko nani nitie game kama okadhi interest kora aja isolate aket rakando kian kech kori ngani ngato nyalo fwenye umayot kai inusi yapna donge kora kina nukoti moka mwano inga ngean mber ninga niendi or fall into depression ni kech ere kaka gimoro miyero gatimo pile kapile mani ni kaka kitimoga okiere kini nga magoro okodwa goro kendo tiste moko kata gino ne kelo ne nyaka pesa owere go kabisa eno kodwa rojifungia tu koro mano gima chelo mainyalo aidentify
koro give the drug from gik managero Sharon mna winje pachi ko tendo gimana
inyalo ngama nigi dangni mar paro inyalo yudo ka in gi anxiety kene anxiety lungo nang
paro mangeny
ya inyalo yudo ka in gi anxiety en gi moods and then inyalo yudo ka odangni eno wuon ok en ng'at mabet kumoro achiel en ka koro inyalo yudo ka en ng'at moro ma otuliaga but koro all of a sudden ochako dangni and then mara dek ng'ama nigi dangni mar paro inyalo yudo ka en gi paro maricho unyalo yudo ka uwacho ni an kaja odoweya anyalo timo kama reno wacho ni an kaja odoweya tanege unono koro ng'ama nigi dangni mar paro inyalo kako wuoyo inyalo wacho ni ng'ani chandore kamano.
Pero kama na inya justice. Dangni mar paro nito de wach yango. Ben inyalo yango kapo nono ni ng'ato nigi dangni mar paro. Bang mano to koro winch kako nyalo konyo. Jok man gi dangni mar paro.
Dangni mar paro, ng'ama chigni kodi ka nigi dangni mar paro, yot mondo mi ng'e. Ka osipa ni chigni koda, tibro yudo ka kata ka wuoyo kindo kode, odok piny. Kasi yudo kata gik mane osebedo kowero kinde ka kinde, yudo koro kodwar. Yani, enena ng'ama is just isolated kuma entiere, okudwar ngata. Kaso mae, keto ng'ama gol, yani ma okshia pache gi ng'ato, yudo ka ng'ani chopo kama wach ni koro, ema kelo kata derwok. Kelo kata, nadhi ae bypass, timu nade, gare ugwea. Koro, jia ilagi kwanza introverts. Introverts thoga, wanjo machuo. If you are an introvert, ng'amu kuo mangeny, yot mondo mi paro negi moloyo ng'ama siko kati manade wuoyo. Igimi yudo ka kidhi e dala okoch biyudo ka thoth mon ng'eny moloyo chuo.
Mano nonro ma ng'a otim.
Nonro na. Atimo mos kuom wach
mano. Mano nonro ni.
Nikech biyudo ka wan jomachuo ka wan gi shida to walinki wan. Lakini jomachuo biyudo ka devina yanya Oyenya lakini koro samoyo ya tingene get relieved. Yudo ka stress men kono dok. Kamano.
Aparo ni mago paro maliyo. Koro wange kako nyalo konyoro were makamagi. Huse yangogi, moko kwa mungu nyalo bedo siepu, moko kwa mwanyalo kwa namna bedo wanu wawegi. Ere kaka kwa wangi dangi mara paro. Tuwa nyalo konyo jowetewa. Marmo no mikik chopi. Niki chikese sima toto senino kwa namna mbala renye siku ni mpo ugure po ugure. Ngato dere, ngato niguja wadigi. Sharo na chakodi, kaisto Brighton.
Bende kapo ka wacho kaka wanyalo konyogi. Joma niki dangi mara paro bedo kagin uneasy. Kagin ekinji, or sweat, ako restless. Kuro, jo, apa ni ka iyango ngato manigidangi mar paro, uwinjo beni wawuyo kodgi. Ya, uwinjo beni iwuyo gingato, ipenje, to kiara kisha iwuyo kode mos. Iwuyo kode mugik mo nyisi gima timrene, kuri inyalo manyo solution. Ngato ko share kodi gima chande beyo, kuwinjo beni wadhuwa landi, ngena nyalo nyiso devi na tanyisenia. I just want this to be me and you. Koro kuwinjo beni idhi lando ngato. Koro kuwinjo beni wawogi jogi. Wanyalo manyo nigi katajo manyalo konyo gi kaka therapist konyo ga. Kaka therapist.
Jo chiuparo.
Jo chiuparo. Kata jo ocho.
Jo ocho. Hero kama nanya bracho. Na wachini kapo kaka moko kumote.
Oh, hero kama nanya Sharon. Kapo ka chiu solutions mwanya konyo go jogi. Tote watch moro ma we order will go do and give a common. Sani ngini wani period maji are active on social media. Teja kumaka gini mentally stressed. Tibu no kataka post mume gini sad quotes. Kataki kumonde iko gini related to depression. Kwa mana some of the ways minya nyane na ninga ni okay mentally stable. Kasto kabire kum some of the solutions mwanya chiwa. One kaka jokumono oro jogi. First ni akawa stop gimilongo ni stigmatization akweda. Jogi ngini mbono ngato mi open up kumi. Nyako bed kwa ngini ya anganika kono gini. Tokothi jaje yo marach kata okothi landa ni na kone ni andi problem machalo kama. Koro eyorno nengo we create friendly environment na jogi. Kain go siepe ni. Samori say spot ni ngantu nyabe ni andi shida moro. Just try to be friendly mbono yud kako nyala open up kukoni shiteno mbono ukonye.
Pero kama na inyaparo mali wa inyange ni leo bendi dwaro wuoyo kata kama no yina mara mundu myaka oteka ona duogo to kora bro bedo kaka uparo mugik sao mayo wa wangwa wadongi matine dakika para geno mara ni kintulo ma dakika pargo ubro bedo gitulo mar wachu wachu mugik gidok munyalo moso donge aka ne mugo ko motenya kora mgajwang mabedi se bedo kiyoro ote herane no kanyo Robert uko hiwacho ni intiere na kuru imor gi punj mawakelo no sana. It's very important to have such discussions, Adira Makende. Michelle Atieno, kose en Ationo, from Siayara Rieda Uyoma. Iwacho ni kipinde ni met ni gipuonje, yoro kama na inya. Ote machelo. Safin, iwacho ni Sharon waona vizuri sana kutoka Kahawa West. Weche hera tokilonua paro mangeni kaka nyiri. Lakini wanbende, nyaka waelewa jok ma wan godo. We should love unconditionally, but not because of money. Hakaka Davina, iye regi wacha. Mzeo manga. Iwacha ni Sharon gimake lo chuni madangu ni machielo. Eni ya, inyombo kapodilueti ni nono. Todhako me nyomo no. Uketo ni eno duwaro managik mabeyo lilo lilo. To ini bende sechego, tovuko ni ofuko ni pode ni nono. Yero kama na enya. Nyaku wange jok makoro wanyuomo mara mondo mikikwa bedi gidang ni mara paro. Odhembo Joseph Kombo mara negwa gulu. Yunjo maler ahinya kende mora gitwak. Dangi mara paro hekindere were biro nikich onge mag tije e piny Kenya. Wasomo to tich onge wada. Hadira Makende kende wach makamano ni wamulo. Koro. Akao pachu, karamna wachu mugi, kalure githoru wachu mabini nuwa ntire godo. Kudwara moso ngato tu moso, hekindi thulo. Koro, amikila ngato, daki kachela chiala, mara mondo biki kwa keti thulo mangenye. Ndobe, leo, hidmana, hane no kidwa loso mokuangwa.
Benjumani, penjureka kawanyalo konyo, jumani di stress. Sharon, sharing is caring. Kain di stress, manyu sip ni moro migeno. Inyisi jimatagyo nyalo konyo. Then, wangi pia counselors, kata therapist visit. Mwende nyisi gima thagi. Eno wankakachu waweru lenka. Kagi moro thagi. Lorji kate bedroom yu wagi. Gwondi uru mwendo gicho bed relieved. Akena almost sana.
Almost. What yeko?
Ka almost. Almost ne joka ndoga. Manu family na mageno. Almost ne joko mwa. Joko ngogo. Joko diga. Gijoko bonyo. kendo chak okanyawe moka muso Susan okanyawe moka muso Jendai gi Jaden Fifth gi Michelle
gineno
chendro
ero kama nanya Winfred
okay koro kacha kaka wanyalo konyo jok ma nigi dangni mar parruok creating awareness neno seminars moko ma ojitimo gi gigo konyo ahinya kikokao gikatugo gikonyo ahinya nikech kidhi kucho iyudo puonj moro miya godo to puonj ni nyalo mi i-open up ibedo gi freedom mar opening up kikono ng'ato shida ma in godo donge koro ka achiwo mos achako gi mama Elsa Siro e dala mar Ndhiwa kucha chang'eni sani owuoch nyaminwa Christine gi Jawade Owadwar Byron to gi Robert ma wuoche dala mar Russia koro
to jo skundi aneno ka jo skundi bado iworo ka joma simia be
agone gero kamano gine magimia chopo ka Florence Tony gi mamoko gote agone gero kamano kom mia support waka uono ni
gero kamano neno ni japunju moro ka mana kanyalo neno ote no japunju no iluko ni Isaac kodi wuoren bado nacho ni Davina gi Winfred un students ge koso uke japunju na samoro nyalo bado ndo kaka japunju wende punju haya embe na neno ote moro kanyo haya Sharon
an ka katieko anyalo wacho ni wakonjo man gidangni mar paro wawuo kodgi and then gibende gitim exercise ng'ato kidwa geng'o dangni mar paro tim exercise ichiem maber inind maber kik inind sana to be kik inind matin sana kamano ka oromos oromos ne mama wa ilunge ni Maren Dache en Suba Gwasi de baba wa familia na te and then gosiepe na ma KU kina Vincent kakauti ging'eny but nimewasalimia thank you so much
ero kama na inya Brighton
okay katieko ada summarize kocha ni nitie part moro mo we will go in about message to jonyol nyeni the environment at home benyaka wa promoter friendly and lovely environment at home environment badala nyaka be nyeni nitie nyithindo moko mo luor wacho gi moko ne jonyol gi koro gi end up gi nyaka ta ka ngima gi
adier
yeah koro jonyol benyaka provide a healthy and a lovely environment at home kasto adate kukako umus ne jodo ne minwa ilonge ni Emily Muga ginyithindwa duto ne baba wa Ajos Ajosod Muga gosiepe ga duto man KU nyaka my person Brenda di duto te
person okay ni baba ni vidi ni ngi kori wonde ge za ingereza mana ki tie ki tie ko
apo ka tie ko akar person kanya to idacho alo watch moro ang na ro me talk sent ndo ka po ka tie ko ko mo sande se pena ma support sana school culture Michael kumgina is a clink and the Ferdinand and the Brighton ginyeny koro
kero kama na inya moko ko modong ipogo ne gisime kero kama na inya Brighton justice
okay ana akado wacho wach mar advice minyalo miyo ngama nigi paro ana neno ni before kapoko dio omanyo an open forum munyalo open up kata ne ngato in main bute no sama gino temre no kindly handle gino kagima nen mari yani ikaw ticket re watch mar wadu then advice pain when kech ngama perfect onge gad one do to tell waket ne wanyalo koro sama gino timore buto siepni kada but ngama ino chigni godo mie advice minyalo mie kasto kumano keep check on ngatni kasto mogik mogik manyalo wacho inyalo yena moda sani ngene students ni dala wach manyalo kono students and name nyithindo madala sani jombedo kagite emana tich matek tich matek kaachiel gi luro jonyuol koro nyithindo madala sani luro jonyuol to tich matek kuparo niya kinyumbe seche moko kanyasa oyie nubed gi Sharon kayo koro mana ka oromos mana piyo piyo wachagi jonyuol mani ka bondo ka sipul ilongo ne James Obware enomian kaya kata omiyo kaunonga pichni kama mara rilo ne Evelyn akinyano bare fraternity tem kuma ginena aure negi mos kasto ne UN fraternity Kikuyu campus asalute ole ru kamano se konya poya angeno wocha sana YouTube Facebook and everywhere eru kamano wiok nyalo ni makoro ne ngayo ndo ne Christine Christine
chana aparo ni Christine mi mak mugik oh. Ore ne no kagayo ore ne
aoro ne moso aoro ne moso
jomodo ngema yadoni anybody erokamana nyadevina inbede wacho dibo giko ti
kacheko wanowe giko poni inyalo bedo gi dangni mar paro wabed gi routine ma wastik bed gi gima itimo miluo routine dino nyalo konyowa e solve problems. Ka oromos, achako gi familia na, an iluonga ni nyara diang. Aoro familia ni joka diang duto te, kendo dala kucho, ani nyakwar ogingo. Joko ogingo kamora mora mountere, aoro mos, ne baba napita obuya ogingo. Omia support sana. Kasto, aoro mos, ne school manayai high school, Kadika fraternity. And to the multimedia comrades, I love you so much. Na wapenda sana. Kasto, atie komos, ginya dendi na nyara ma ahero ainya ilongo ni Albright Madeline Auma Junior. I love you, daughter.
Ero kama na ainya Brighton, mosino serumu, mana mugi.
I want to watch mugi. Danga tim tim kuero ka woke studio. Koka gwelo nyaminu, amaero sana. I will be revida muga. Nyeseori teku mwenitie.
Bena loko oro muske na bomet. Lose gi ng'ato, lose gi osiepni, kine thuolo gi janyuol, lose gi janyuol. Kokin thuolo gi janyuol, wan gi counselors mopogore opogore. Mago johocho, obede sikul, kata mna mago mabende nyalo yude kanise. Joten kanise bende kik wawil. Ekine gi mabende nyithindo loro. Puonj mane mabende ichiwe kanisa kacha. Aparo ni dangni mag paro kind rowere en achiel kuom puonj manego bed ni isumo paro. Ahinya nye kanise kacha. Yine mara mumi otike gi kanyo, odong mana dakika adek kende mondo rom saa abich mar onyango. Nachako chendo makama okinyi saa 12 nyaka sani koro walore ibed gi odera makare warad kendo e chendro mar upiny kod mano mar mbaka oromo chieng' tich mano mar juma manyien. Nyinga Sharon Ngao.